Ibirori byo guhimbaza imyaka 62 Burundi bumaze bwikukiye byahimbajwe mu gihugu cyose. Hano mu gisagara cha Bujumbura ivyo birori byatangujwe na defile kwibarabara gitiriwe ukwikukira. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yateye iteka ivyo birori yibukije ko kwidegemvya mu by'ubutunzi ariko kwikukira nyakuri.
Ukwidegemvya mu butunzi niko kuzodushikana kwikukira nyakuri. Ariko tegere neza ko umwidegemvyo mu butunzi atari kwikora ku banyamahanga, ni ukwiba ko atawe uteze amaboko kandi utanse kubana no gukorana n'abandi. Igisagara cya Bujumbura ni umurwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cyacu. Uyu munsi mukuru tuhimbaje amahoro n'umutekano bisasagaye, ivyo navyo umushinge w'iterambere kuko ahatari amahoro n'umutekano ibikorwa biradindira. Nicyo gituma igisagara cya Bujumbura gifise uruhara rudasanzwe mu kuduza ubutunzi bw'igihugu cyacu, naho ataburimyi canke ubworozi uhakorerwa ariko niho hari amahinguriro menshi, amashyirahamwe atandukanye n'ibindi bisata bishobora kugwiza umwimbu. Turashima utwigoro twa Leta y'u Burundi mu gufasha abenegihugu kugwiza umwimbu, kubungabunga, korohereza abanyamitari, guteza imbere abafise impano zitandukanye, aho byose biza kuzuzanya bigatuma umwimbu wiyongera muri ya ntumbero yo kugenda tugana imyambo na kazoza u Burundi bwifashe muri 2040, u Burundi buteye imbere muri 2060.
Tubamenyeshe ko ivyo birori byari vyitabwe n'abatari bake mu ndongozi zihagarariye igisagara cha Bujumbura, uhereye ku mukuru w'igisagara cha Bujumbura, abarongoye amakomine agize igisagara cha Bujumbura, abaserukiye ubushikiranganji butandukanye, abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu gisagara cha Bujumbura n'abandi.